emanyuvesi netindzawo tonke tekucecesha emakhono tiya ngekusebentisa tindlela tebucwepheshe tekufundza ngesimanga sekuvela kwe-coronavirus kepha-ke akusibo bonke bafundzi labanato tinsita tekwenta loku labanye ke abanawo ngisho ema-laptop ngesimo labanaso kutemnotho
singama-gadget like ma-laptops ukuthi sikhone ukuthi sirisearche when it comes to ma-assignments
bafundzi benyuvesi yempumalanga baphiwe ema-laptops inkampani tebucwephesha lebitwa ngegijima
we felt as the country moved towards this e-learning it was important to make it to make education accessible to all individuals
sinceda kakhulu ama-student we had besinenani labafundi eliningi kakhulu belishoda ngala ma-device
njengoba lesifo se-COVID-19 sisebhememe tincane ke ti-student letitholakala emanyuvesi
we have 3 who tested positive recently who are currently in self-isolation so these are students who stay in accommodation outside the campus
inyuvesi empumalanga itavulwa ngalokuphelele ngalesikhathi lelivese liku level 1 kule lockdown ngingusiphephile kunene wetindzaba te-SABC embombela